on Alex. Yeah, my cousin, the flow.
Madogarata Allah, Allah na kama. Dan haka babu wani panza. I am Putulu. Babu abun da zai hana su sai gudu ku ya gani ina sama kan tudu kaga babu zama da kawai sai gudu
na fita sani ku
Mix.